yesterday. Rhythm of Americana, from Tin Pan Alley to Mexicali, this is the ballet. Do that, do that, do that, do that, wah. Do that, do that, do that, do that, wah. Sway, sway to the natural rhythm of Americana. It has a tender, primitive splendor you must surrender to. Bands playing and millions hooraying. You'll say it's a heavenly thing when you swing. Swing to the sense of that patriotic heart and exotic, sweet and melodic too. Dance, dance and make love to the sweet music of Americana. Of your heart to that smart Americana. On, there is a chance for romance here on the dance floor. Dance, 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 and make love to the sweet music of Americana.
Chorus again.
Hey, Edna, you get in there too.
La da 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 da